tonight. The Junction.
Send a company boyfriend. Go and Zaloli Nemeka.
Kuwakafana nyinga essence ochimugami.
Sikuwa galanga ko. Wantama mukazi gweba akunkakana mukasi.
At least let's be friends. Please come back. Yes. Ani yabagamba nti ensege na kubera musetwe.
Ebigambo nabiwandi yagadde ogambo musajje yakulekawo. Nobigambo mwana.
Tonight.